ukuzochongo kobesikade sicinga ngendlela enye xa sicinga nganto ngeprobability landlela ke besisithi iprobability okanye amathuba okufumana uA besiqale sithi qala linani le events ezitheni ezifezekisa uA linani leziphumo ezifizikisa intoni uA sohluleke ngoku ngamanani ewonke okanye ngamathuba wethu ewonke okufumana okufumana ii-events okanye iziphumo phi kule nto sifunayo sohlule ngantoni ngeziphumo zethu zizonke ezitheni ezilinganayo i-equal likely events kodwa ke ngoku umzekelo besisithi i-probability yokufumana i-head xa unengqikembe yemali ngubani ngu-1/2 ngoba iziphumo onazo ngubani ngu-2 and ezi ziphumo amathuba azo ayalingana ngoku into ethetha ukuthi i-probability yokufumana u-head ngubani ngu-1 kwezi zingaphi zimbini besisithi ke umzekelo xa sine-dice elinye sithi i-probability yokufumana i-even number okanye amanani ahlulahlulekayo ngothu besisithi besiqale sibeke unani phantsi wethu ongu-6 ngoba iziphumo zethu zizonke esizilindeleyo ngubani ngu-6 ze sibe even numbers ezingaphi ezintathu sisho sifumane ubani u-1/2 apho ke bekulapho xa siyazi ukuba iziphumo esizilindeleyo ziyalingana amathuba okufumana iziphumo ezithile ayalingana ngoku ke sizowutshintsha sithethe ngenye into masizobe umgca siyagqitha apho masithi ngoku amathuba esiwalindeleyo kwiziphumo ezithile akalingani uqala amathuba ebesiwalindele ebelingana ngoku amathuba ethu akalingani masithi apha sinale mali iyingxekembe le mali ke igold ngombala iyaminyezela ze ke ngokuphaa phezulu masizame ukuyizoba kakuhle ze phaa phezulu ibe nobuso bukatata uMandela i-5 rand yakho ke lena inobuso bukatata uMandela i-5 rand ke masithi umzekelo eli cala linobuso bukatata uMandela linzima kuneli cala lingaphi lingaphantsi linamanani qha into ebangela ukuthi ke loo nto yenze ukuba amathuba eziphumo zethu athini angalingani ngamanye amagama singabi nantoni singabi na-equal likely events ubana ngaba elinye icala linzima kunelinye masithi umzekelo i-probability okanye amathuba okufumana i-head xa uthe wayijula phezulu le mali yethu ingqekembe amathuba okufumana i-head kubani ngu-60% ngu-60 phi ekhulwini ngu-60% u-60% ke siyamazi ukuba uyalingana no-0.6 u-0.6 ukwafana ke no-6 owahlule ngabani ngo-10 u-6 owahlule ngo-10 uyalingana no-3 owahlule nga-5 sitsho ke ngoku siyifumane i-probability yokufumana intoni kwi-head apho sixelelwe khona ubana ngaba i-probability yofumana i-head ngu-60% masithi le nto siye sayifumana kwikhompyutha okanye senze i-experiment ethile okanye siyijule kayi-100 okanye kayi-million le-coin safumana ubana xa uthe wayijula kayi-billion okanye i-probability yoba ufumane i-head ngubani ngu-60% sithi ke ngoku isizathu soba yabona ke ngoku asina-equal likely events yiyo ke ngoku into eyenza umahluko ngoba eqaleni besithetha ngantoni nge-equal likely events ngoku ngu-60% kodwa sineziphumo ezibini qha into ethetha ukuthi iziphumo okanye amathuba esiwalindeleyo ukuba sifumane i-tail mancinci kunamathuba esiwalindeleyo ukuba sifumane intoni i-head sizawuthini ke xa sifuna i-probability yokufumana i-tail andithi siyayazi i-probability funeke i-probability yeziphumo zethu zizonke sithi xa siyidibanisa esinike bani u-1 siyayazi ke apha ukuba sineziphumo ezibini kuphela i-head ne-tailor into ethetha ukuthi ukubana ngaba i-probability yokufumana i-head ngu-60% sizothabatha u-60% ku-100 sitsho sifumane intoni i-probability yokufumana i-tail ngoba kaloku siyayazi i-probability yeziphumo zizonke kwi-experiment ethile funeke isinike bani u-1 masitsho siyibhala phantsi ke ngoku sithi sifuna ukwazi i-probability yokufumana intoni i-tail sixelele ke apha iprobability yokufumana intoni ihead mhlambi lento besixelele kwicomputer okanye umntu othile wayeyijule kayibillion le coin yethu wafumana ba i-60% ziheads. Sizotsho ke ngosibhala sithi iprobability yokufumana itail yintoni, uzothabatha lo 60% kubani ku-100 njengoba besesitshilo sathi ukubana ngaba iziphumo zethu zimbini funeke oxebe ubana ngaba iziphumo zethu zizonke kwi-experiment ethile i-probability yazo funeke sithi xa siyidibanise isinike bani u-1. U-1 ke sizomenza u-100% wethu, ze ke ngosithabathe ubani u-60% oyi-probability ye-head. I-probability head ze siyithabathe apha engu-60% sishoshike nabani no-40% i-probability yokufumana i-tail. U-40% ke uyafana no-0.4 u-0.4 ofana no-4 owahlule ngo-10. U-4 owahlule ngo-10 ulingana totsana no-2 owahlule ngabani ngo-5. Siyibonile ke i-probability yokuba i-probability yokufumana i-tail ayilingani neprobability yokufumana intoni i-head. Ngamanye amagama ayo-fair coin lena yi-unfair coin, intoni yimali eyingqekembe engaqhelekanga. Ekuqaleni besithetha nge-fair coins, apho besithetha ngemali engqekembe entheni eqhelekileyo. Ngoku sagqithela kumzekelo olandela apho kufuna i-probability yoba uthi xa ijula phezulu i-coin yakho ufumane i-head, uphinde nokwesibini ufumane enye i-head. Xa uphinda uyijuleke kwesibini i-coin yakho ufumane intoni i-head. Siyayazi ke ukuba xa uyijulele kokuqala i-coin yakho waze wafumana isiphumo esithile, ayizusithintela isiphumo sesibini xa uthe wayijula i-coin yakho. Into ethetha ukuthi xa i-probability yofumana i-head engu-0.6 i-independent ufumana i-head yethu okwesibini engu-0.6, into ethetha ukuthi i-probability zethu sawuziphindaphinda. Sizotsho sibe no-0.6 ophindaphinde no-0.6. Xa simultiplya okanye siphindaphinda i-decimal numbers, into apha enganzimanga konke konke, funeke kuqala uphindaphinde namanani angezo-decimals. Amanani ethu usithi u-6 umphindaphinde ngo-6, siyayazi ukuba ufumana bani u-36. Uze umbhale phantsi u-6 umphindaphinde ngabani ngomnye u-6 ufumana u-36. Uze ke ngoku into ezolandela uzombona umahluko xana ngaba uzoba khona umahluko xa uphindaphinda amanani azii-decimals nakengezi-decimals. Sizokuthi xa sowugqiba ubhala u-36 wesizibuza uba mangaphi amanani angapha kwe-decimal sign yethu okanye angapha kwelichokoza ngapha ngasekunene, siwabona uba mabini ngula-6 nala-6. Into ethetha ukuthi sizawuba namanani amabini ke nakwimpendulo yethu ngapha kwe-decimal sign, ngapha kwe-decimal yethu wembane engu-2 no-6, sitsho sibe nempendulo yethu engubani engu-0.36. U-0.36 ke uyalingana twatsa nabani no-36%. Iyalingana nabani no-36%. Sitsho ke ngoku siyifumane i-probability yokufumana i-head, uphinde ufumane i-head xa ijula okwesibini intoni i-coin yethu. Siyabona ke le nto yohlukile. Ukubana ngaba besithetha nge-coin okanye ngemali yethu eyingqekembe eqhelekileyo, besizawuthi u-half umphindaphinde ngomnye u-half ufumane ubani u-25%. Iye sinikeza umdla ke loo nto. Ngoku masigqithele komnye umzekelo. Masithi ke ngoku sifuna i-probability yokufumana i-tail kuqala, uphinde ufumane i-head xa uphinde uyijule kwesibini i-coin yakho, uze uphinde ufumane intoni i-tail xa uphinde uyijula okwesithathu intoni i-coin yakho. Masibhale ngomnye umbala ufumane intoni i-tail okwesithathu. I-probability yokufumana i-tail siyayazi. Funeke siziphindaphinde ke ezi probabilities zethu ngoba besithe ezi events zitheni zi-independent. Azixhome iziphumo zokujula i-coin ekuqaleni neziphumo ozozifumana xa ijule kwesibini i-coin yakho, azixhomekekanga kwezinye okanye azikhumbuli uba bekwenzeke ntoni ekuqaleni. Into ethetha ukuthi azithintelani, sithi ke zii-independent events. Yiyo ke loo nto sizoba no-probability ka-T1 umphindaphinde probability ka-H 2 umphindaphinde probability ka-T3. I-probability yokufumana i-tail siyayazi ngu-0.4, ze i-probability yokufumana i-head ibe ngu-0.6, Siphinde futhi siyazi probability yokufumana itail ikwangubani ikwangu 0.4 ngoku ke ngoku izoba ngunayo ngubani 0.4 funeke ke ngosiphindaphinde zontathu enzitoni as decimal numbers u-4 umphindaphinde ngo-6 yazi baba kunika bani u-24 u-4 umphindaphinde ngo-6 unkunika u-24 ze u-24 umphindaphinde ngabani ngo-4 bakunike bani u-96 u-24 umphindaphinde ngo-4 ukunika bani u-96 sizomthatha ke u-96 wethu siyombeka phi ecaleni besithilo kalo sathi siqale siphindaphinde la manani angezi-decimals sithe u-4 umphindaphinde ngo-6 u-24 u-24 umphindaphinde ngo-4 bakunika bani bakunika u-96 ke ngoku funeke sizibuze uba mangaphi amanani angapha kwe-decimal yethu into ethetha ukuthi angapha ngase kunene siyawabona kuba mathathu ngu-4 ngu-6 kunye nomnye u-4 siyambona ke la 96 yena unamanani amabini kuphela funeke songeze intoni inani lesithathu elingubani elingu-0 ze sikwazi ke ngoku ukuthi sino-0.096 yi-probability yokufumana i-tail head tail ngamanye amagama le nto ungayibhala ngoba iyalingana twatsana no-9.6%. U-9.6% siyambona ke umncinci kancinci kubani ku-10% isondele le nto ku-10%. Siyabona ke ukuba yohlukile xa sithetha ngemali yethu engqikembe eqhelekileyo naxa sithetha ngecoin etheni engaqhelekanga. Enkosi masithembe ke ngoku uvile. Sawubonana kwivideo ezayo.